Sinibingelele sinivuseleke maswati lamahle ku Swaziland Democratic News nihlelike na yesitufuza we country sise motjane lapho sikhona khona kanzikele sithanda kutithola kusishiya emhlabeni kwalobeka ngushifu wemphakathi wasenduma emotjane shifu Sipho Shongwe kushiyele yandzawo ilwisana yodwa njengoba ke kusete lomunye lobekiwe Bomake labathengisa emakethe emotjane bakhala ngemphakathi wakashongwe enduma lokulandzela umsindo losuswe ngunasike sakhiwo lenisibona komaswati kuthiwa ke lesi sakhiwo kwathiwa nakwakhiwa umgwaqo longithela wayeka lobhekayo khona ehekeni lasengwenyalela tiwa ngeoshuke kuthiwa inkampani yakha umgwaqo iWBHO yathilita imakethe yabo labomake lenzala nakwakhiwa ke lomgwaqo yaseke seyibakhela nasi sakhiwo lesisha lesikhona lapha taseke tinfo setiyashintsha emva kokuthi sesakhiwe ke lesi sakhiwo kwaseke sekuchamuka khona umndeni wakashongwe lowafika ke wathatha ke lenandzawo ngendluzula Uma sisolo ke siyilandzelela indzaba sibuta kokuthi kwenze njani kuthiwa labo make ke bebabeka tindoda bakuyo kule namakethe nababeka ke tindoda bakule namakethe kwase sekuthiwa ke abatikhiphe angeke basakhona kuwe kudibeka uma silandzelela siyibuta ukuthi kuhamba kufika kuphi kwentekani ngale ndzawo kuthiwa ke kunemadoda ke lamathathu akashongwe kanye labo make labathathu bakashongwe lababonakala ke bahlethi indzawonye babambeke umhlangano babodwana emva kwaloyo kwase sekushayelwa ke make lobekaphethe ke sikhiya sayo ke lesi sakhiwo kwathiwa sikhiya sesakhiwo saleke asibuyisa kuye njengoba ke lenandzawo lena ke seyitawutsetshentiswa ke ngilomunye uma sihamba ke siyilandzelela sibuta ngaso ke sakhiwo kuthiwa ke sakhiwo lesi sekuthithwe siyawuniketwa ke umfundisi lotawuta atovula ke lisonto kungumanje ke bahleti emeneni ngoba abathi bathi lesi sakhiwo kahle kahle sabo ngoba uma kudzilidwa lena lenzala imakethe kwathi wabona sebatawusebenzisa naye njengoba ke bakhelwa yinkampani yemgwaqo iWBHO kwathiwa ke ngiyo ke namakethe labatayisebenzisa kube ngumanje lokhu bese ke kuyethusa kuthiwa ke tikhiya njengoba betiselo tigciniwe bathi bayeta batawuzama kuvula ke ngathi kwakhanzala kwakuthi leti labatiphethe tikhiya atisasebenti atisavuli ngoba imishini yayo yonke yetivalo ibeseke seyiyashintshwa uma sita ke maswati lamahle sita ubuka vele sakhiwo njengoba kungumanje sisele sinamatafula natotonga ke tinto ngekhathi lapho ke bekubeka khona labo make imithwalo kone tinto tabo letinye letiningana njengoba ke sibona sekuze ke sakhiwo siyadzilika ngoba naku kukhomba ke nokufakwa kwa emafasteli kwakuthi sakhiwo lesi silahliwe lesi singanakwa ke ngumuntu ngenzaba ke yemphakathi wakashongwe lokuthiwa vele awufuni lutho kuthiwa ke abaphume ke baphele kulesi sakhiwo njengoba ke nesibona sihledi kanjena sesenile nalapha ke ngaphandle kuthi akusena muntu ke lo sinakako akusena muntu ke nalohlala la kuso uma siyilandzelela ke sibuta kokuthi engabe ke bamuka nje vele yindlela engakabi bayentile kuthiwa ke sizathu kungumanje asadiwa ngoba yonke into bakhala ngekuthi baliswa ke bantu banye lokubantu bakashongwe nasiyilandzelela ke siva kahle kuthiwa ke lenandzawo yindzawo le bayiphetho ke ngumthana ngosi chief Sipho Shongwe lowendlula ke emhlabeni kungumanje seyite ke sikhulu ngilapho ke wonke umuntu utendela ke konke la kuthandzako kanti ke nemthetho laba ubekako ushaya ke noma ngabe ngibani sakhiwo njengoba sisibona kungumanje kuthiwa sisusekwe umsindulo omkhulu njengoba siyabangwa kude namunye lo nemvume ke yokuthengisela kuso njengoba ke bomake lokulina kangaka litulu badekeke tona tinto tabo ngaphandle imithwalo sekubita bayicelele etitolo letinye leti dudane nabacetha kuthengisa njengoba emakhaya kukukhashane bathi angeke bakhona kuyethwala bahambe nayo sitawuchubeka kamaswati lamahle siniletheleka ukuthi engabe lesi sakhiwo vele sihamba njani engabe lesi sakhiwo vele sabani sivalwa nje sivalelene kanti ke naye ukuthi size sivuleke engabe vele sitawuvule kanjani sihletike nayo maswati lamahle nasitufuza kanti emsakadeni waswaziland democratic news siyisemotshana lapho besikhona khona nase sabuka ke wona nasi sakhiwo ukuthi engabe labo make bacoshwelani vele nakuhluleka kuhlonishwa abantu labadzala labatama impilo batamela abantwana kangakanani ke thine sibancane kangakanani ke naba labanganalutho nakutawuhluku betheka nabantu labadzala labathi zamela yona ke impilo maswati lamahle lapho sikhona khona iweather ayisiyo lenhle kahle njengoba kuyahusha kuyabanza kanti ke nelitulu likhomba ke kuna kakhulu kodwa kunebantu labahlethi ngaphandle ebaleni bathengisa abazamayo na impilo sakhiwo nasi sikhiwe sivaliwe njoba akavumeleki umuntu ukuthi angene ke ngekhathi kuso sitawuqhubeka amaSwati siyilandzelele sibuka ukuthi engabe vele ke kwenteka kanjani njoba setamileke ukuthi intsamonye wakhona ke kashongwe lo vele wakhatha le lucingo lakhe waseso uveleke uyayivala namanje noma setamake kushaya amaSwati lucingo lona ke selivaliwe emva kokuthi ngitibike ukuthi ngiyinthatheli leqhamuka khona kaSwaziland Democratic News kwase sebabetheke lofuna ke kuphindze angilandzelele sexwayiso ke lesinye maSwati njengoba ke litulu liqhubeka ke nekuyithela lina kuxwayisa nje maSwati ongathi achubeke ashayela ngecophelele emgwaqweni njengoba ke liyana nemigwaqo leminingi iyashelela sisetulu ke emotshane ninaye ke stufuza wecountry emsakatweni weSwaziland Democratic News sitawuqhubeka sinilethelede namaSwati emva bese sitholele ukuthi angabe kuqhubekani vele ngaso ke sakhiwo.